Sololela O mwami, Sololela bana ba lomole, Jehova Sololela O mwami, Sololela dilenga. Thank you.